Bazajotamu akubwira ya recording igitego namwohereje n'udushusho dukeya twa Twice Kigali maze kohereza ngo mube mutubitse. Shiraho deuxième division, muri deuxième division barabyanga. Tukata uerurutse ukuntu mufite aho mubibika byibura bo bafite YouTube channel.
Ariko
nabonye iyo nzi ko ari ikintu cyihariye
Yes, yes. Yeah.